Kaze
kaze fofokol. Enhleke nje makumenade nje for start. Ase nje unqa cake ukuthi ngihle. Enhleke ukuthi ngihlanye man.
Kaze. Kaze.
Bye.
fofocol.